Tikalako, tikongo, siye nyani zo, zonginta gazo, kizizwe, mazizuzeu, sinti. This was my father. This song, EANC, celebrating so many hundred and something years. And the bingo, my Ike. Liza Lisi Di Galako Ti Kongo Siye Henyani Iso Ho Songkinta Gazo Gizizwe Mazizu Zeu Sinti Hiso Amato Lokwe Lilizwe Magago Bepa Bi xa lokhu apha ke molweni bethinani ubingutatam lona ndicela nindeke nam nditanase ngayo ndidakase ngayo ndikhumbula utarobsa ndifika nda enkosi kakhulu kuwetatam ubuti ke nomama uti ke ngondifumane Eastern Cape ndatsho ndadibana notata ubudrob malinga namhlanje ngekho apha ndikhumbula ndisafika le bhati ndinxibile ndiyithengelwe nguye le nto ndinxibe namhlanje le nto eniyithethayo uba ka unxibe kakwathi hayi Zahara ye uthen lo mntana aselalini akubisa uspinatshi ufunetshele gama sespinatshi futhi jonga ma ndikho nto endifumeneyo phaa isamro masambe siye esentini ndiyokuthengela zininzi into kwandithengela zona ndisafika apha yenye yeebhatyi zazo lezi ndikhumbula ke uba ndicinga fana ke umkile umntu olanzayo ndisekhona nam njengokwaselalini bebeyazi phaa ne-TS Records ndikhumbula utatikzo isithi kutheni uzahara elihleka apha ebackground ukhona le nto ayithethileyo ubhutisanele wakho wophuka apha waxoka wathi uwezitepsini udlamini wagqiba wathetha utarosta wafowunela abantu abifowunela wonke umntu hayo ubethiwe ebenzele nale ekasi ogqiba kayifowunela abantu uthi ndim lutshiloyo yabhiliva ngoba kakade behlale sinjalo sokuma bengutata sakuza nje 3 minutes yeakhaphela yezingoma ezakhe Uloli we, why to do la? Uloli we, why to do la? Uloli we, why to do la? Nangwe siza, umtwalo wo muyandi sinja. Handi akela ndi patise. Uloli santa sako, anfunufana nabani kazela. Tisa, tisa buya, tiku patele nhliziyo yam, usuyenze msulwa yona, o pendula, 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 o pendula, 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 impiwe nzima, ifuna mamelele yo. batshwa badala ifuna bomeleleyo impilinzima ifuna bomeleleyo batshwa badala ifuna bomeleleyo mali mali mpangi yesono sesibulala nangenqako mali mali mpangi yesono sesibulala nangenqako wemali wezuka notiki undenza ntoni na sibulala nangenqako le ningoma ndizayidlala kule album yami intsha ungumama wam uyayazi sisiene ebehleli ndizathi olo mntana akho nangufowunile uZahara le ngoma ithi umfazi And this number 4 is dedicated to you from a new album. Nakuta Rob Standayazi bezothanda kakhulu babe lapha mina.
Strength of a woman From within, you may get it down today. She'll surely come around. Strength of a woman comes from within. You can get it down today. She'll surely come around. Oh,
All right. Elongoma, it came about. Besihlele amazidalo into benithanda ukuthi iyaqhula. So ndimamela uthanda ngabafasi. Uyathanda ukuthi ubukele ibhola. Bahle nje baxabanaka, baxabane. Kodwa ubuzihlelele namajida. Ndithi hayi kaloku injalo. Xa ningabuyanga, into esiyibona nasetv leyo kwenziwa loo nto. So athi kuyo, athi ke kum. Okay, masenze ingoma. Ndithi masenze ingoma. Nizacula ivesi yam, uculele yakho ivesi. So yambe kanjalo. Bendi wrong, I don't know where's the band. Okay. It was not the Pokemon, 1, 2, 3, what's up?